Gabisono samini lapha emhlabeni Abaphezulu yezihlalwe nezinkulu zasemhlabeni abafumi Gabisono samini lapha emhlabeni Abaphezulu yezihlalwe nezinkulu zasemhlabeni abafumi Noma wenyukela indlela ibanzi ufise kuyekela Kephuma emazulwini uthi mntanami kanukhalelani Kobe khaya emazulwini bavumile
Bayabuza abantu
Shove it.